keep your eyes on me. Keep your eyes
in case it's all eso.
Keep
it's fearless lines.
Keep your eyes on me.
Let's start on Gaga once I drop some fun about Pasopa, Lana Saluma Kalopa, Senza Mangango Globa. He's a big two as a copa, he's a gum tanta sotopa, Pelanati Sazo Pop and Jelum Tulu Sazo Coca Gotua, Gumun to Namin Sazo Flopa, eh, Nale Pitty Deep, Lale Linam Beats, Gizab come and kill him short and Giz and Ginam Beats, Sales Copa Mahit, Sinto Suwanda Magiti, Saint Palama Rams, Napanja Gopanja, Ingon, the freestyle at Telly, Gose, Gube Paga, Tegotan Gage Salegunji, Gubam Yama Manje, Gusse. So awuphume ubuke phandle mfana siphume emakudeni uthando luqale ezandleni angifuna ukuphuma esandleni rest in peace maqhawalele ingqondo yami ilanga buka manje sabalele ngibaphendula umoba laba ngibadla ngibafele mfana ungamangala mase ngibhonga ngimincane emkhangala kudilika imthangala akekho manje ongeza amawala hlehlisa amagwala ibhemile kubashana sekudala bengetha mvula kudala zingetha kodwa it doesn't matter nginesikhali esinamameda siyangichikini eclassi ngisabawela amamedala ngiphinde ngibonge kumdala Ngale siphiwo sami bebe sithathela phansi kanti sengayiphathi imali ngizohambela phezulu njenge butterfly in case it's fearless lines check it